ngorere harya mugi mukabivugira ku kibuga mwa mugumuwe ye niko ndavyita ariko uje ukanyongorera ngacada bitunganya neza bigenda neza
Nasubiye kubaramutsa no kubahakaze mwese abanywanyi bacu mwamureka marabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwe ikaze mayagezwe ko ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi hari amakuru avurwa mu vya politike inkuru zivugwa mu mutekano yagiye aragaruka ku mubimenyesha makuru ndetse nayagiye aravurwa mu kibano ibyo byagiye biratangazwa n'abategetsi yose namakuru ngiye kugushikiriza ano makuru haraza kugaruka ku ngingo nkuru zikurikira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye aragabisha abashikiriza ibitagenda ku mugaragaro afatiye ku butumwa abihebeye imana bahora batanga avuga ko ari ukugumura abantu turaza kugaruka kuri ivyo byatangajwe na president Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi marano makuru kandi turaza kubashikiriza ku nkuru iriko iravugwa mu gihugu kubirabana n'amasezerano agiye kugenga abarundi bazoja gukorera muri Arabia Saudite agaragaza ko leta ngo inyotewe amafaranga atari kuneza yabo barundi turaza kubikurikira muri ano makuru twumve umwihweze wa Pacifique nini nazwe aharanira agateka kazina muntu ndetse tuzi no kuraba ico avuga kuri ivyo bintu Murano makuru kandi turaza kugushikiriza ingingo y'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba Kazigo iyo ngingo ikaba yaciye ihagarikwa ubutarariye ni nyuma yaho abatari bake biyamirije iyo ngingo ndetse bavuga ko ivyo atarabifise mu mabanga ajejwe ndetse atari we yategerezwa gufata amwe niyo ngingo bamwe bakavuga yuko ngo ari akajagari mu gihugu iyo ngingo yahagaritswe turaza kubigaruka ko mwitangazo rihagarika iyo ngingo twabiteguye murano makuru muraza kuvyumviriza mu buryo buramvuye hari umusore akiri muto cane yabuzwe irengero mu gisagara ca Bujumbura iyo nkuru yababaje abantu iyo musore ivyiwe turaza kubigaruka ko murano makuru twabiteguye navyo muraza kuvyumviriza turaza kugaruka kandi ku makuru avugwa irya nino kwisi harashobora kubaho intambara igira gatatu y'isi yose ivyo vyatangajwe n'u Burusiya kubanywanyi bacu bari mu mazi imisi muratubaza aho kuri ubu ku ibintu byifashe mu gihugu cha Ukraine mu ntambara kirimo n'igihugu cy'u Burusiya turaza kubabwira ibintu bikaba vyunyutse cyane aho ibihugu biri muri OTAN ngo vyoba vyinjiye mu ntambara igihugu cy'u Burusiya kikagabisha nyabona ko hashobora kubaho intambara igira gatatu y'isi yose turaza kumviriza icyo Burusiya butangaza turaba no kuntu ingwano zifashe muri Ukraine ari nandi makuru atandukanye abariko aravugwa irya nino banywanyi bacu iyo nakubwiye mu mfunyapfunyo na yose yabagenda urayakurikira mu buryo buramvuye co tegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe twashira ko inkuru ukaba umwe mu bashikirwa nazo ano makuru yacu abayatohojwe n'umurugwi w'abamenyesha makuru bakora irya nino bakaturungikira maze naje nkatunganya nkayagushikiriza mu buryo buramvuye imbere yuko turaba n'andi makuru atandukanye ariko baravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ngira tubanze tugaruke kuri no nkuru iciye ku masonga inkuru y'umutekano harashobora kubaho intambara igira gatatu y'isi yose Uburusiya buragabisha intambara ya gatatu y'isi yose Urusiya krono wa mbere bakaba bwagabishije ko intambara muri Ukraine ishobora kuzovamwo intambara ya gatatu y'isi yose Uburusiya bwagiriza kandi Ukraine gukina umukino ku biganiro vy'amahoro inyuma y'umunsi umwe abategetsi ba leta zunze ubumwe za Amerika bavuze ko abasirikare ba Ukraine bashobora kurwanya bagasubiza inyuma uburusiya mu kiganiro n'ibimenyesha makuru mu Burusiya umushikiranganji w'imigenderanire w'Uburusiya Sergio Lavrov akaba yaneguye inyifato ya Ukraine mu biganiro vy'amahoro avuga ko kuba hashobora kuba intambara ya gatatu y'isi yose atawo bifata minenerwe haraheze amezi president Zelensky hasaba ibihugu vya Buraya ibirwanisho biremereye birimwo n'indege za gisirikare. Umushikiranganji w'Ubwongereza ho kwivuna abansi Ben Wallace akaba yatangaje kuri uno wa mbere ko Ubwongereza bushobora kurungikira Ukraine ibiduga vya Brende bishobora gutera misire indege z'intambara z'u Burusiya. Leta zunze ubumwe za Amerika yamenye iza imbere mu gufashisha Ukraine amafaranga n'ibirwanisho kandi yafashe ya mbere no mu gufatira ibihano u Burusiya. Abashikiranganji ba Amerika w'imigenderanire Anthony Blinken n'uwo kwivuna abansi Lloyd Austin bakaba bavuze ko abadiplomate ba Amerika bagiye gusubira muri Ukraine buhoro buhoro guhera muri iyi ndwi. Batangaje kandi ko hari iyindi mfashanyo ya gisirikare ifise agaciro k'imiliyaridi amajana arindwi z'amadolari agiye guhabwa igihugu ca Ukraine. Amakuru yo mwibanga avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza ngo boba bararungitse mu kinyegero abasirikare babo ku butaka bwa Ukraine gufasha mu ntambara ziriko zirabahuza n'igihugu c'u Burusiya. Abo basirikare rero ngo bakaba bararungitswe mu kinyegero, ngo akaba aribo bariko baranarongora urugamba, bikaba bivurwa n'amasoko atandukanye. Ariko ayo masoko akavuga ko abasirikare b'u Bufaransa ari bake bari mu kubutaka bwa Ukraine ugereranije n'abasirikare b'Ubwongereza. Ngo ari naco catumenye umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza aja mu gihugu ca Ukraine, ngo kuko yarazi neza ko umutekano wiwe ucungirewe neza noneho n'abasirikare b'Ubwongereza bari kuri ubwo butaka bwa Ukraine. Makuru rero akavuga ko ibi byose vyunyura intambara, kuko ayo makuru Uburusiya burayafise na mbere yuko baginjira mu ntambara, garibuzi ko ibihugu vyo mu burengero bw'isi bishobora kwivanga muri ino ntambara, bukaba bugabisha ko hashobora kuba intambara ya gatatu y'isi yose gihe cose igihugu ca Ukraine kibandanya gufata minenegwe ibiganiro vy'amahoro. Iyo akaba ariyo nkuru noba ndakubwiye kuri ivyo biriko birabera mu gihugu ca Ukraine. Ano makuru yacu tugaruke ku yandi nari nakubwiye mu mfunyapfunyo ku yariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari ingingo yafashwe n'umunyamabanga wa CNDD FDD ariko atabifitiye uburenganzira. Iyo ngingo ikaba yaravuzwe ko n'abatari bake bamwe bati ese koko uyo arafise ubushobozi, arafise ububasha bwo gufata ingingo. Iyo ngingo y'umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD ku mutumba Kazigo ikaba yarahagaritswe. Komine Bugarama intara ya Rumonge yandikiye umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD ku mutumba Kazigo bamumenyesha ko ingingo yari yafashe kuwa 16 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2022 yo guhagarika ibikorwa by'abadandaza babiri yahagaritswe. Bagize bati twiheje iyo ngingo twasanze mwayifashe mutabire kuriwe n'amategeko, kubw'ibyo iyo ngingo irahagaritswe. Ni mu gihe biboneka ko iyo ngingo y'umunyamabanga w'umugambwe ku mutumba yari yafashe ingingo mu kibanza cabajejwe intwaro, aho rero bikaba byari byaniyamirijwe n'abatari bake bavuga bati aka nakajagari. Ngira kubatazi iyo ngingo yari yafashe, ngira ndayibibutse amategeko y'umukuru w'umugambwe CNDD FDD ku mutumba Kazigo muri komine Bugarama mu ntara ya Rumonge. Bamwe bari bayifashe nka kajagari gakomeye kariko karibonekeza. Iyo ngingo yagira iti uburongozi bw'umugambwe CNDD FDD ku mutumba wa Kazigo buramenyesheje abenegihugu bose, abagumya banga, abakenyerara rugamba, imbonerakure, abagenzi b'umugambwe ko abantu bitwa Nduwimana Francois na Eric batemerewe kudandariza ku mutumba guhera kuri igenekerezo rya 16 z'ukwa kane umwaka w'2022 kugeza mu kiringo c'amezi abiri kumvo zikurikira. Gutyoza umugambwe CNDD FDD, gutyoza biro y'umugambwe CNDD FDD ku mutumba, guhungabanya umutekano ku mutumba, mu kwihagira abantu, mu kubakubita. Ubuserukizi bw'umugambwe burasavye intwaro guhana abo bantu batagira indero hisunzwe amategeko kandi hisunzwe ivyo bagirizwa. Iyi ngingo igiye mu ngiro umunsi terewe ko umukono murakoze bimenyeshejwe abajejwe intwaro ku mutumba wa Kazigo ubuserukizi bw'umugambwe SNDD-FDD muri komine Bugarama iyo ngingo rero bamwe bakaba bari bavuze ko arakajagari gose kaba iciye ihagarikwa hejeje guhagarikwa nkuko abanyagihugu nyene bari basavye ko yohagarikwa nyabuna kuko yafashwe n'utabifitiye uburenganzira iyo ngingo y'uwo nyamabanga wa SNDD-FDD ku mutumba Kazigo ikaba yahagaritswe nkuko vyasotse tangazo ryashizwe ahabona tugaruke mu yandi makuru ariko aragarukwa ko cyane muri politike umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aragabisha abashikiriza ibitagenda ku mugaragaro afatiye ku butumwa abihebeye imana bahora batanga akabavuga ko ari ukugumura abantu ese Kiliziya Gatolika yoba igumura abantu kuko murazi ko ariyo yagiye kunda kumvikana inenga ibitagenda neza nk'akarorero mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yaragaragaje ubunenge yaranebaguye rwose ibyavuye muri ayo matora mu kutarya umunwa rero Perezida Ndayishimiye akabavuga ko abashikiriza ayo majambo ku mugaragara ngo baba bariko baragumura abantu dukurikire ino nkuru duke
ajya mugiye mukabivugira ku kibuga mwamugumuye niko ndavyita
aho hari kuwa gatandatu heze aho umukuru w'igihugu yariko yumvisha abasaserdote n'abepiskopi ko atari byiza kuvugira heru ibitagenda neza mu gihugu hari mu birori byo kwimika umwungere mushasha wa diyoseze nkuru ya Gitega Evariste Ndayishimiye yanagiriye ko abasaba ko ibyo byose bazobona bitagenda neza busimba bakabimwongorera kugira birinde kugumura abanyagihugu
mwebwe abasaserdote mwebwe abepiskopi nimwe mumenya byinshi kuko mwumviriza benshi iyo rero mwumvise akantu mwabonye akantu ntimuze mutinye kutwegera icyo ndabasaba ni impanuro mubonye munyegere munyongorere hajya mugiye mukabivugira ku kibuga mwamugumuye niko ndavyita ariko uje ukanyongorera ngaca ndabitunganya neza bigenda neza
ata mwanya uhaciye wenye naramutswe igihugu muri kino gihe yaciye avuga ko mu ntwari ibereye umunyagihugu wese afite umwidegembyo wo gushikiriza akamubakiye no kunegura ibitagenda neza
intwari ibereye nuko twese dushira hamwe uburongozi bukumviriza hanyuma bene igihugu nabo bakavuga agahaze kugira gatoregwe umuti intwari ibereye ni demokrasi aho umwe wese agira umwidegembyo wo kuvuga akamubakiye
bamwe n'abandi babona ko iyo mvugo y'umukuru w'igihugu isa no kwivuguruza ibyo babivuga bafatiye ko mu ntango Evariste Ndayishimiye yasa n'utera ubwoba abihebeye imana mu kubabuza kuvugira habona ibitagenda neza mu gihugu iyo ngendo mbere atakwa nayita yo kugumura abantu abatari bake bakabona ko iyo mvugo atakindi igamije atari ugushaka kunumya abo bihebeye imana ngo ntibasubire kurukura mu kanwa ubona ko ari bo bonyine mu bari mu gihugu bacurubahuka kwerekana ibitagenda neza
ngivyo rero ibindi biriko biragarukwa ku cane ni amasezerano agiye kugenga abarundi bazoja gukorera muri Arabia Saudite mu ntwaro amasezerano agiye kugenga abarundi bazoja gukorera muri Arabia Saudite agaragaza ko leta inyotewe amafaranga atari ku neza yabo barundi Pacifique nini nazwe ati leta ikamiye mucoze abari basanzwe bakora urudandazwa rw'abigeme n'abakenyezi babajana mu bihugu vy'Abarabu
umuntu aravye aya mategeko ariko arakoregwa abakozi b'abarundi muri Arabia Saudite uravye neza habonekamwe ibintu bitatu ikintu cya mbere nuko leta yemeje isa n'itangira imihoho ku kibazo kijanye n'ubushomeri mu Burundi kuko ikibazo gihambaye gahanikiye no kwiyumvira impamvu abakenyezi b'abarundi kazi baguma biruka baja muri Arabia Saudite kandi bazi neza ingene bazofatwa nabi bagezeyo bavuga bati mu Burundi nta kazi tuhafise mu Burundi ntitubone ingene turi bubeho ntidufise aho dukura gatahe reka tugende muri Arabia Saudite tumareyo iyo myaka ibiri tugome dufatwe nabi muga bagashahara bazaba baduhaye kazodufasha ko twubaka inzu kazodufasha ko umwana wacu aza mu ishure kazodufasha ko umwana wacu ashobora kuvugwa leta rero irabishyuye iti nukuri ibyo mwiyumviriye nivyo mu Burundi ntaco mfite nshobora gukora kugira ngo mubeho neza genda mwemere mubabaja iyo myaka ibiri mufatwe uko babafasha hanyuma jewe ndabaherekeze ndabafasha ingene mushikayo neza hanyuma nanjye nongenda vyunguke ko ivyo muzoba muriko murakora ngivyo ivyo leta iko yababwira usomye ayo mategeko ikigira kabiri ni leta ibona ko ihinduye ubudandaza abakenyezi gusa nta kindi koze ubundi byahora bikogwa n'ama societe yigenga uburabona ko ari leta igiye kubifata mu minwe ikoranye n'ama societe makeyi izoba yitoreye iyo nyene ikintu kiboneka ko kiragishinga leta n'igiki nuko igira ikikuye ku mafaranga abarundi kazi bakorera muri Arabia Saudite murumva kwivuga iti abazaba bakorayo imishahara yabo izoca mu mabanki ari mu Burundi ariko izoteza kwanza guca bibanki nkuru y'igihugu bisigura ko ibanki nkuru y'igihugu izokibavunjira kuri rwa rugero nyene iyo banki ivungira ko imbere y'uko ibarumikira muri ayo mabanki yandi asanzwe bisigura ko umukozi wese azosanga yatakaje hafi gice cy'amafaranga azoba yakoreye urumva ko leta ivuga iti niyo hagira ugirirwa nabi hageze kumuhishumbusho hazoshumbushwa leta ntihazoshumbushwa umukozi ya leta ikavuga iti hagize ubupfirayo ivyo nibizoba bindaba bizoba biraba societe yamutwaye z'ukuri biragishinga leta sibazo abarundi bagiriraho hantu ahubwira zishinga n'amafaranga izoba jyako noneho n'uyu munsi tubandanya kumva abarundi kazi badutabaza batubwira ko babuze ingene bataha bari ngaho muri Arabia Saudite ba telefone ubuserukizi bw'u Burundi Iriad bamwe ntibabitabe abandi bagize ngo barabitaba naho bakabasaba ibiturire by'umurengera rimwe na rimwe gatanga basaba inshuro zibiri amafaranga yitike bariha kugira batahe mu Burundi murumva ko Burundi butitwararitse ivyo bibazo byabo ubwa nyuma ikintu gitangaje n'ingene leta ivuga ko idakeneye kubanza kubumviriza kandi idakeneye no kubasigurira ayo mategeko nico kimenyamenya kwa aya mategeko adakorewe abo bakozi ahubwo ari amategeko akozwe ku nyungu ya leta y'u Burundi nkuko Gandhi yigeze kubivuga ngo ico cyose mu nkorera mukayikora mudashaka ko nanje mbanza kuba nabagejwe mugikora kije kungwanya n'ikiba kije kumfasha
ayo namwe mu makuru yaragezwe yavuga gacane nga mu gihugu c'u Burundi banywanyi bacu ipfuza kurajwa mu mbere bashikirwa n'amakuru no iganiro vya misozi tuba turiko turagushikiriza vyo nda kuri subscribe twashira ko inkuru ikagushikira mu bambere bihe byiza kuri mwese nivyo ndabivurije mukanya turaza turabirana hamwe n'ayandi makuru agezwe ko ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse nagarukwa ko cane kwisi. Thank you.